I still believe in love, no matter what they say. I still believe in love, no matter what they say. I still believe in love, no matter what they say. Ngiyakuthanda thembi lami, ngicela uziphathe kahle. Ngiyakuthanda thembi lami, ngicela uziphathe kahle. I still believe in love, no matter what they say. I still believe in love, no matter what they say. Uma nginawe mntwana womuntu, ngizizwa ngijabule. Uma nginawe mntwana womuntu, ngizizwa ngiphelele. Uma nginawe mntwana womuntu, ngizizwa ngijabule. Uma nginawe mntwana womuntu, ngizizwa ngiphelele. I still believe in love, no matter what they say. I still believe in love, no matter what they say.
This is my